umuyobozi w'ibitaro umwami Karede mu bisanzwe nta burenganzira afise bwo kwinjira mu itunganya ry'ubutunzi bw'ikigega cyo gufashanya hamwe no guteganya kazoza. Mu mategeko y'ibyo bigega uko bisanzwe bitegekanijwe n'amategeko, bene ikigega ni ukuvuga abanywanyi nibo bonyine bishyiriraho inzego uko babyumva, nibo bonyine bishyiriraho amategeko, nibo bonyine baheza bakabona yuko inzego zishobora kuba ziri mu makosa hanyuma bagasaba inzego gukosora amakosa arimwo, ibyanse kuba bakosora amakosa bagatunganya inama ya bose. Aho rero baba bubahirije uburenganzira bwabo buri mu ngingo ya 32, hama ingingo ya 36 nayo iraha uburenganzira umuyobozi w'ico kigega. Ico kigega rero si kigega icarico cose, si kigega c'ubutwara abakozi, si kigega c'umukoresha, ni ikigega gishyirwaho humvikanye abakozi n'abakoresha, ariko ubutwara ikigega niwe afise ubwo burenganzira, kandi nawe nyene afatanije n'izindi nzego, kuko hari inzego zitatura amatati zisuzuma ubutunzi. Hama kandi uwo muyobozi yarenze ingingo ya 38. Iyo ngingo ya 38 y'ico kigega iratandukanya ubutunzi bw'ibitaro by'ubwami Karede n'ubutunzi bw'ico kigega, kandi iyo ngingo ikavuga yuko bafise uburenganzira bwo gufashanya bagakora bafadikanije mu byerekeye kuko bimwe bimwe bijanye n'ico kigega, ariko umuyobozi nta burenganzira afise mu itunganya ry'ubutunzi bw'ikigega cyo gufashanya.